Na thoda day. Apo kare na ba. Tama ba.